ma kineno ka client obedo kata stranded kamoro, in ema iringo pipi, otitimri nade, tikonyo, nikech iyudo ka koro giseng'eyo kaka operations chalo. Koro training no en ga very important. Koro iyudo from kaka ng'ato receive simu, kaka ng'ato wuoyo gi client, kaka ng'ato ndiko email, kata kaponi reach out through social media, kaka ng'ato respond, kata kaponi client ne nigi complaint moro, ere kaka nuhandole, mondo client no timre nade, oduogi kendo, to odhi ong'is jomachielo kendo kaka kachacha chalo.
Ato training makama kabeto nego beni time banga thuolo maromo nade nikech yudo ni nitiere kata organizations moko kata riwruoge moko ma ok gitieg kata ji kotudore kod kaka onego beni giloso gi customer. Training makama e kabet berilo nego beni time bang thuolo maromo nade nikech adira adira wiji jawil to bende nyalo bedo ni ng'at moro nen kae.